Naomba nishikie, lakini hapa studio naomba pawe wazi kwa ajili ya signal.